mateka nze byantuseko era kwe kulwanga okulabika mera banaye ne rwana rwana ko nsite gende ke kaluba nze nalinga ngerageranyiriza mbiwero ebikwasa kutama sibipya byetuse tuulira omuntu n'amalirira osolo otyo pampe n'okuwunga wungira wungira mbituka muli.